1995 community builder finalists are Sipho Mzobe from Komashu in KwaZulu-Natal. Next up, we have Daluqolo Hoho from Khayelitsha in the Western Cape.
Our finalist number three is Daluqolo Hoho from Cape Town.
Daluqolo Hoho convinced local writers to start writing books in their own languages so that they could give inspiration and expert influence on the importance of culture. Numerous books have been published about the culture, traditions, and customs of the Xhosa-speaking people. His aim is to see that the youth are proud of their culture and heritage.
Ulutsha luhlonele abazali, ubingenzeka loo nto. Abazali bahlonelane, banike umoya oyinkuthazo noyimpembelelo kwisizukulwana esi sisiswa namhlanje.
Ndibhotisile mawethu. Ndenza ongazenzisiyo umbulelo. Dithi kwabo bathe bandinqwanqwada ukundiphakamisa ke ndibekwenqanaba ndikulo namhla. Ukwanda kwalwa ngumthakathi mazenethole samagu.
Thank you. Thank you.